Ko te rangi whakamutunga tēnei o ngā rangi ētoru e whakarongoana te rōpū whakamana I te tiriti o Waitangi ki ngā mamae, ki ngā tangi, a ngā mōrehu hōia I haere ki ngā pakanga.
Ko peke mai ki konei, ki Whakatane, ki te whare e tū mai nei, te kawe mai ngā kaupapa. O ngā ika whero I hoki mai I te pakanga tuatahi tuarua, Malaya, Borneo, Vietnam, me he rānga pakanga o te ao. Kia whare ki hea ngā rātou kōrero ki mua te pautuarungo te whare ki mua anō I te traipunara e whakarungo nei.
Nā, o tētahi o nā kōrero I kapu nei au, pāna ki tētahi o nā mōrehu hoia I haere ki Vietnam, arā ko te paihana tēnā, kā he anō koe te whakawhānu iau a kōrero?
Ai, kia ora, ko te rā ngangara I horoia nei, I runga etehi, e kuhare kāri te mōhio he a iau a roi mata māturu mai te rangi. Ko ki te awakarere raki, ko māku te kākahu, ko uru mai anō, ko tauirunga ngā rau, ka, makale, ka māturu mai ngā ua, ka whakaki anō ngā kapuka inuhia. Wera ngā kōrero katoa korongo e pāna ki te rā ngāngara e huna nei. Ko hoki mai, ko ua pāga, ko ngā pēpi karino ki ora katoa te tīnana, ngā haki runga te tīnana. Nā reira, he mamai, te runga atu e rā, engari, ngā hunga I tai te kōrero a kanohi nei, ko mana mai a kanohi a Māori nei.
He aha hoki nā tūmanako I roto I a koe, ka puta mai I ene o nā hui huina.
Tūmanako, o pili tuatahi, he oranga anō te whare ki kōrero. Ko tai a tirana mai, ko makare katoa era ki rungi te papa, ki mua I te traipunara. He oranga I roto I tērā ki kōrero anō ki a pirau te puku, te ngā kaumaua hara a hopo nei. Tuarua, kia mana mai anō a tōna wā, I roti ngā whakarita o te kāwanatanga, ai kā rānei. Ko arau mate ki te atu, he aha te aha te crown, engari, mohena ki ngai tātou Māori nei, ka kōrero kanohi ki te kanohi. Mehe me he inoi tāku, kia kamakama te whakarite, ko enei kai kōrero, kare ki te anō a pōpō. Te tūmanako ke ki te anō ngā whakatau. Te rā takahuritanga te wira ature Pākehā nei, he roa anō tōna hare. Nā rei, koe rā ngā tūmanako, ka whai oranga a kiko nei. Ko te oranga wairua, koe nā te tehonga rungua a tīnana ki mua tō tātou marae.
Mai te reo irirangi o Tumeke FM, ko kahi Stevens tēnei.